Ka te tiwi mīharo ana te mahi a Sarah Mason o Ngāti Awa me Orongo Mai Wahine i te rānei. I te whakataetai whakaheke ngaru o te ao e tū ana ki Taranaki. Ahakoa te kaumārima noiho o na tau, i raru i āia tētahi o ngā toki kua eke nei ki te taumata toa o tēnei whakataetai e toru ngā wā. Ara a Stephanie Gilmore o Ahi Traeria i tā rāua whiringa i te ata nei.
It's probably the most memorable heat I'm ever going to have, so, yes, just so happy.
Nā hei a pōpō, ka tū mā takitahi atu a Mason kia Paige Harab o Aotearoa nei, i roto i ngā whiringa whānui o te whakataetai.